boy. Wake up, ndoda. Ifikile shepherd.
Ha. Jesu. Kanti umnyama so.
Not really. Kyashisa ezulwini, ndoda. Ngiluza icomplexion. The Lord has sent me here. Awuna computer. The Lord usimenzele transfer, ndoda.
Ha.
Via the internet. Buyazambi.
Ufuna malini uGod?
Nafaka wena ubona ngathi ku right.
Ngizomfakela uhalf.
Yonke. Ya, nayi proof of payment ingenile.
Usebenzisa uBlack Belly?
Ayike into iphethe la endlini uNkulunkulu azoyithanda.
Hayi, akuna lutho la endlini.
Azame sobona e-dining room.
Hayi, akuna lutho.
Mbuzi man, mbuzi man, pheka wenzeni man? Hey, dom le mbuzi le.
Yimvu le ndoda.
Okay, so sathatha le carpet le. Nale TV yenhle man, net good inkulu, eish angeke ngikhone kuyiguga.
Ha.
Mara ngibamba ngale stulo lesi. Nan life region. Chicken. I think mambi peace nyana. Peace nyana nje. Yini eniphethe? Ukugcoka mara niyagcoka la endlini. Nga, marata kuphela musla. Mara musla phezulwini akunasikorobo. Yini eniphethe? Yini le la toilet?
Hayi, asiyilapha.
Yo, electric toothbrush.